Yeah, nazoke asambe sneaker.
Sneaker the awkward one. Ungithembi suthando. Kodwa manje ungishiyile. Ungithembi suthando. Kodwa manje ungishiyile. Inhliziyo uyiphulile. Ayuyiphulile. Uyayibona lento yakhe indenza we. Kudala ndikuza wena ufuna ushintsha ayasho namalanga wena ubuya late nje ndakunika uthando wadlala ngalo ndakunika uthando wena wadlala ngalo wadlala ngalo wadlala ngalo
and every time ngiyacaca ubungenasi isikhathi konke okukudinga benginika bengabhekiseli phansi nona uhamba ngoba ngathi uthanda amaphathi week in week out isono sami ukuba yi-out bengamani ngama-weekend ukukhipha out yazangazi noma kuthanda ukuba nami kaphela amalanga kwaphela amasonto lutho ubuyadale kwashabalala wonke amathemba ami bengithi ngithole ubambo lwami kanti ngidlala ngothando lwami kuwe bengihlezi ngi-away with the distance wakhohlwa ukubachomela ngothando lwethu instead kubuhlungu ukuthanda umuntu yena athanda omunye
ungithembisa uthando
uthando
kodwa manje ungishiyile ungithembisa
uthando uthando
kodwa manje ungishiyile
yeah isithando sami love you on me ngicela ndixelele ushota ngani Nizobaxelela bazali
Mawukuthi
usaba umbeki Udala kabuya endlini Ingubo ziyafana ebhedini Khani ngithiphise mathina Ngoba ndiyoyeka ukumxelela Ndiyafuna ukumyeka Qhayisoke inhliziyo ifuna yena Bendisithi ndizokushada Pity, pity, send your guys and get a clean. So, all I wanna do is love you, but you don't need to know if I won't turn the way nothing. Oh, my gosh,
born a lento, yak in dance away. Good talent, the kuza, when a fool no shinja. I show na malanga, when a boy a late and late. And
Nazoke asambe sneaker.
Sneaker the awkward one. Ungithembisa uthando. Kodwa manje ungishiyile. Ungithembisa uthando. Kodwa manje ungishiyile. Inhliziyo uyiphulile. Ayuyiphulile.
Uyayibona lento yakhe indenza we kudala ndikuza wena ufuna ushintsha ayasho namalanga wena ubuya late nje ndakunika uthando